check it, someone go through before I
actually scare. I went to Real Madrid. She kind of sucked in some up.
Mambo zangu narusha.
I went to Real Madrid. I was like, I'm not up.
Mambo zangu narusha. Lazima ulifu, umesikia.
Mambo zangu narusha. Mambo zangu narusha.